Victor, kami temo kelo ni gik kama koro dhano bende nyaka chak ng'iyo ni to ere kapod waweyo sirikal nikech wang'iyo ni log gini kama gini nitie to en mibadhi. Mibadhi mokelo gigi te. To kapod ok wablame mibadhi gobila machoka choka ni, to nyaka wan wawegi. Victor, isebetie gari. To nitiere jok moko ma bende mana kaka iwacho ni kit dhano ka kit dhok. Dereva riembo matek, jomoko kone ni wedhi kaka idhini. To jomoko chwale no meddhi.
Gin garaka.
Gin garaka. Tukwero dereva mondo we timo gima rach. To muok moro gi njaga moro moywayo chien kocha. Nyise ni tuende. Samoro in e gari oketo thum. Ma kata kaka inyalo kawo simu onge monego ilor nikech ing'eni nitiere simbe moko mabiro midhien to koro ma kata kuma ng'ani dwa yudie gi gini. Kata kaka iwuo ok winjre ma ng'ato penji ni to. Tiyudo ka ng'ato to wacho ni ameda meda.
Nyon mo.
Iwinjo ko wacho ni ka idwaro kamidhie mos tinyiew gachi.
Kibani wach.
Mabe ng'amo kone ni mondo iidh gari ni. Ing'eni nitie mentality ni joma idho matatu ni gin joma onge geche. Ok en kamano. Injiri gimomi iluongi ni public transport. Samoro kama dhi echa, parking onge. Samoro kama dhi echa, means maneno madhi tera mapiyo, en mar public.
Samoro mana promote public transport sector.
To bende. Samoro bende, bedo gi jomoko ni eka king'eyo kaka jibodak. Mbaka kaka pinye ntire, ang'o mapinyo wacho oko kunyo. Kisiko mane gachiti uoki dieni, okibi ng'e gima timore. Kae bende mimbe ing'e kit dhano nikech dhano ok onyuoli kendi. Koro aparo ni kantiere gik marach, mana kaka iwinji iwacho gi wach mar masira mancha nokuongo timore Londianicha. Miwinjo ka ng'ato okawo patik modhi onyiso nyaka obila ni gari ni kaka iriembe gi kaka odhi ni, ok wadhi maber. To polis kosebiro to go mbaka gi makanga to gitieko to gari nodhi. Victor, jeyo chake kawache, ntiere weche adek maduong' ahinya e ndara kae mamiyo masirni gitimore. Mokuongo, en makosa mar dhano. Miwacho ni human factors, kata human errors. Ing'eyo Victor, ni e higa ni, machig ni thulo mar adek mawuoye wach masirni, ka en main topic, e kaka wanene ka. To wawacho ga ni ka okochuni to kitimi ang'o? Dwe mar adek ne walosie wachni. Higa mokalo, Juma na dek nualose kake nobet kama jeyo betie ni. Iga mokalo nualose wache ni. Ka jeyo bet kama obede ni. Poko loko kom kata nyara wila poko loko. Imbe poke loko. Wiligi kinde mane wawilo. Gijeyo cha.
Alok raga shagwa. Oda, alok raga shagwa.
Alok raga shagwa.
Kuri.
Alok raga shagwa mubete kom.
Kuri Victor, gini kengi yoka kawawito jo waendara. To wapenjo reni nyaka karango. Londiani ka mana kawi jajalop jaten. Pinyi kuka sirikan manyini odonja. Ajali noti more kericho kae mapek kinyalo paro. Manyogi di magigoe mamaduong. Ma county government ma kericho no donje.
Mochamie pesa.
Ma bangu mechede to pesa kare mano cham kae ke mage magi pesa mano nego bine miyo jok mane di iko jogi ka.
Ochamte.
No chamte. Oduoki egi mi winjo penjo mi penjo sama awani weche magmeka. Jotelo maru usoreka majali oringo di odonje.